sinebhaluni ezibukhulu obufanayo enkulu kakhulu ezingena bungozi ezicakeceke nezithenxa emzimbeni incasa yenqunube enqu yimamani ibhaluni yalencasa
he
into ekhangeleka njengento engasoze ikholeleke ngoku isanokwenzeka kanti abanye bangavumelana ukwabelana ngesonto nawe halala heyima akukho nto uyilibalayo ibalulekile nayo leyo kodwa mna ndithetha ngezikhuseli kubalulekile ke usebenzisa izikhuseli xa usabelana ngesonto siluncede ekukhuseleni umitho nezinye izifo ezinxumelene nokwabelana nesonto ingathi ufuna uncedo nanga amacebo okusebenzisa izikhuseli qaphela okokuba liphela nini ixesha lokusetyenziswa kwaso sivule isingxobo esi sikuso ungaze usebenzise amazinyo isikere okanye nayiphi na nto kuze ingasikeki sivule isingxobo ungekaqali nje ukwabelana ngesonto sakukhangeleka ke njengomnqwazana bamba incam le yaso ukhuphe umoya okhoyo kuso wandule ukusidwabulula unxibise umthondo lo usele efana nenduku de sokuma emva kuwo ukuba ayihle umhlambi gqothekile uyikhulule uyilahle fumane enye sebenzisa isikhuseli kube kanye usikhuphe xa ubudoda busemenqo sibambe apha ngezantsi isikhuseli ukuze singaphuncuki siwe sikhuphe usiqinise kwenzela incindi ingaphumi ungasisongela ke ngoko nokuba kungephepha yokufinya usilahle emgqumeni izikhuseli zingentlobo ngentlobo ngokwenziwa nobukhulu zama ukufumana isikhuseli esilungene nawe neqabane lakho ezinye izikhuseli zinencinda ngaphakathi eyenza ukwabelana ngesondo kube mandla ezingenancindi sinokusetyenziswa kunye nezinye iincindi ezisetyenziswa namanzi njenge-KY jelly onokuyifumana nakwikhemesti ungaze usebenzise ivazelina okanye izithambisi ezifana neoli kuba zona ziyasonakalisa isikhuseli izikhuseli zingafumaneka kwivenkile ezininzi ikhemesti kanti nakumazika athengisa amafutha enqwelo nabani na angasithenga isikhuseli asinamiqathanga yeminyaka ukuba ungumntu onethamsanqa ukwabelana ngesonto kusenophinda kwenzeke oko ubomi bakho neqabane lakho bubalulekile sikhusele ngalo lonke ixesha usebenzise isikhuseli
yazi ndimthima okokugqibela ujim kuyothenga ezi bhaluni nincede ningalibali kundindwendwela kwikasi lam amaze.org.za okanye kutwitter #moreinfolesswird nisele kakuhle